mugihugu kibanye cyo Rwanda mwiriwe
mwiriwe
Olga umaze igihe kitari gito mugihugu kibanye cyo Rwanda wasanzwe ukora amakara okay twari twarakubuze ariko duheruka gutora hari indirimbo nshasha uruka gusohora ibintu bimeze gute muri no minsi
sai bintu nyine biraho buruburu nyine kubera corona uravyumva abari neza cyane
Muhiruka gusohora indirimbo wayise show me kubera iki ubu unye kubera ko usohoye indirimbo unye kubera iki yapana kera kubera iki utarindiriye kubera iki wasohoye muri bino bihe
bantu vuga ko muri bino bihe ariho naronse umwanya ukwiye ukwiye ukuraba cyane bya music talking haja music cyangwa ngo umwanya ukwiye papo indi miss kora cyaka ugasanga bitwara umwanya munini cyane
Ndibuka ko ariho ikiganiro naravye wakoranye na n'ikinyamakuru yambe mu gihugu cy'u Rwanda wababwiye ko gukora kahawe ari byo byindize amafaranga cyane gusumba gukora umuziki en solo ndimo kuja muri studio ugashaka kutubwira ko gatoboye
antukwe kuri je kuri kote yanje icyatumye nje cyane muri live music
niko
ari byo byampa amafaranga papo yo kuja muri studio
ukubgawe ubona hoko gwiki kugira ngo umuziki kuja muri studio gusohora indirimbo abantu bakazumviriza petetre no kudanaza bikajamwe hoko gwiki kugira ngo ico kintu gishobore kugira ingufu cyane gusumba kuja muri kahawa kubga Olga
ajenye bazakwera ubu unye urana kuri monde turimo mbona abantu basigiye donc YouTube isigiye iri hacana abantu donc mbona abarundi bafate bakunde nk'abandi donc nk'abandi ino mu Rwanda muri Tanzania abantu barakurikirana cyane ibintu byabo muri YouTube nibaza ko niba supportinga cyane abarundi atuka bishaka guhinduka cyane
ubwo
nimwe
nimwibaza ko ikibazo gishobora kuba kiri ku ruhande rw'abantu uvuga ngo abaririnzi kubera ko ushobora gusanga badakora cyane se niko ndavuga kuri Olga ariko ndiko mvuga muri rusange ntushobora kwibaza ko kubera ko abaririnzi b'abarundi bashobora gusanga badakora cyane ntibasohora ama video menshi usanga rimwe na rimwe haja ko video imwe mugabe ikamara kwigihe ntihagire iyindi biraja ko aka video lyrics kamwe nyuma y'amezi abiri ugasanga ntibituma umuririnzi cyangwa umufana adahurumbira cyane kuja kuri YouTube account y'uwo muririnzi kwiyabona hamwe kuguma araba ama video agaprefera kuja kuraba abandi
atuka kuri no mwanya ndi hano mu Rwanda ndabona abarundi bakora cyane fra kuma mbona bakora ko ndabona ama video atari make yani baza kwijonye bitoto muvuga ngo ntavyo bafise baraba ko aba artiste barutse mu Burundi kandi baguma bakora je mu mbona ama video menshi
Okay. Ku ruhande naho rw'abantu ze uravuze uti abaririmbyi abarundi bo hurumbira cyane bijanye na YouTube kugira ngo baje gukuza bararaba hama kugira ngo nabaririmbyi nabo nyine bagire ico baronka. Aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande rw'ubutegetsi abatwara amashira hamwe y'abaririmbyi ntacu bona bokora kugira ngo novuga ngo abaririmbyi bashobore kubandanya abafana bo muziki w'u Burundi bashobore kubandanya bahurumbira ibijanye no muziki w'u Burundi.
Je nibaza ko aba public ni yabikora n'abari hejeje bazabikurikiza
kubgawe
bazona ko atashobaze babafise
kubgawe uti je nibaza ko ibintu byohera hasi none habo hejeje tube tubihogeje kubira ko bo bazoza badusanga twe twaramaze gutera imbere
kabisa
ku ruhande rw'abamenyesha makuru turamaze kumva ko barimbyo batari bake barabidogera baravuga ko amenyesha makuru badabafasha rimwe na rimwe bavuze indirimbo zo hanze na uravyemeza canke wubona ibitandukanye n'ivyo
maze mwanya munini ntari mu Burundi ntari mu Burundi vuma ngo mvuge ngo ndavyemeze ijana ku ijana ko ntabwo ndabizi cyane mugabo ndafise abantu nkabangahe barandungira ama audio canke tu video nyene bari mu Burundi bakandungikira indirimbo yanje ikira ku maradio urumva maradio atandukanye
ariko
sinovuga ngo ndabikomate ko cyane kuko nta buhamya ndabufitiye vuma
Okay. Reka dusa n'abava muri ibyo ariko tuze mu muziki wawe kanuni Olga aragarutse mu muziki tuvuge ko muri bino bihe bya corona Olga yafashe umwanya arasohora indirimbo nyinshi ku buryo bw'uko azomara igihe adasubiye muri studio canke niyasubira muri kahawa okay bizotuma abantu badasubira kunyotegwa indirimbo za Olga
ubu unye kabisa nagarutse yanagarutse ku mwanya ndawufise mwanya ndawufise kandi burya iyo umuntu utaronse ikintu kigushitura hari igihe umuvuga ati reka nzogikora ya novuga ko muri corona na profise kucangaruka nyene
ugo profita agora ku profise kugira ngo ucugaruka ubwo hari cyo byaba byarakwigishije harabandi bagira bati je byaranyigishije nzohora nifata ngerageza kuzandarondera umwanya wo kubikora nongera nje gukorana biriya bindi utwarabonye ko ama business atari make muri kino gihe cha corona abantu basa nabugaye cyangwa basa nabataronze ikintu bashobora ku avance wewe corona no muziki byakwigishije iki corona muri corona mu bijanye no muziki byakwigishije iki hari cyo wahigiye hari cyo ubunugiye guhindura
ya muri nze nyanje ngiye gukora cyane kuko urumva na ni budget cyane muri karaoke sina chamistiki e pourtant vese birashoboka ko vese n'umwanya cyose ni ko umuntu yipanga umva byanyeretse ko shura kwipanga nkaja muri studio nkakora na karaoke kuko même no muri corona umva turakura ama repetition
yego
umva cyakora ama repetition mbwa nkaranga n'umwanya wo kujya muri studio umva byose ni kwipanga
ngira ngo sinza kuvyinjiramo cyane ariko ibihe bya corona twarabonye ko bica bituma abantu baje mu mazu abaririmbyi basanzwe bakora amakaraoke turabizi ko ari abatari bake mu gihugu kibanga cy'uRwanda na cyane cyane abarundi umubayeho gutegahonga uburyo muraheza mukaburonka mu bukura he bigenda gute twari tuzi ko mutunzwe na makaraoke nico cyari kibatunze by'ukuri cyane hari ibundi hariho izindi business mwari mufite ku ruhande zatuma mupavena no kwavansa uretse ibijanye na makaraoke
cyane kuri nije tubeshejeho nje dushikani isaha n'ibyo ntubwoko byo bari tubeshejeho kuko nta kandi kazi twari dufise nyine byaraducumbagije gato ko urumva ko akazi kataba gahari kandi uri mu mahanga bari ibintu bigoye mbwa nyine turagerageza nyine kwiruka uko dushoboye kugira dushobore kubaho
icyizere kingana gute kugira ngo muze musubire kandi gusubira kubona akazi amakaraoke asubire gutangura neza icyizere kingana gute mutega bababwiye ko ari nka ryari
nta makuru ndayifise kuna na kimwe batubwira na kimwe ndumva pe
uganira na Yambi ndagaruka kuri Yambi kandi munetavuye mwakoze waravuze ko wifuza gukorana n'abaririmbyi b'abanyarwanda indirimbo baragupropoje abaririmbyi bamwe hari uwuri yumvira hari uwo muraganira hari icyizere
ndandifuza gukorana nawe mugabo kwa narimaze igihe kinini ntari ko ndakora nashatse kwanza mbandi story nk'indimu nka zitatu cyangwa zine ndije nyene hama ariho ndashaka nkorana n'umwakisite wa hano
ubona bizokorohera barakubajije barakubwiye King James nimba ntihenze barakubwira Bruce Melody n'abaririnzi tubona ko bariko barakora ibintu bikomeye cyane muri kino gihe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uribaza ko bazoba bakwemera naho uzoba waramaze gukora yego me uzoba wakoze kugira ngo abantu babone ko wagarutse kuri scene uribaza ko bazoba bakwemera byoroshe cyane wibaza ko bizohava bishiramo ingufu nyinshi
zinzi kabisa nanda kubeshe ba no pushi nanda kubeshe nka zinzi muka cyo ndi cyo icyo shaka nzokugira ko
yego indirimbo ifise abantu barenga 1,200 ingahe nimba ntihenze bavenye kuyiraba urafise subscribe barenga 171 kuri YouTube channel shasha waruheruka guheruka gukreya impact wayibonye gute mu kiringo cy'ukwezi kose ukwezi n'imisi ne nimba ntihenze abantu bakwakiriye gute wewe ubiraba muri kuno kwezi abantu byari bimeze gute
icyambe natangaye ko sinzi ko abantu banyotewe kuno sohe ndirimbo kose sinari nzi yuko kabisa akinyibuka basi na vinari nzi mu gukuntu nawe nyibanyakiriye neza ndabona abantu banyakukaja bakambwira ko uri kinene nabihevye ndabigabukemwo umva nkabona ko umengo nyine ntabwo ndijenyene sindijenyene ndafite abantu nyine bari inyuma bampa basunika
bagumabasunika
ibintu biryoshe cyane
mu kiringo cy'ukwezi kose views zidashika 200,000 kuri wewe zirahagije muri kino gihe warugarutse canke ni nkeya wari wifuza ko zari kuba nyinshi gusumba ngaho
nifuza ko zaba nyinshi kuruta ariko ikintu cyose kirafite intango gapole pole ndo mwendo
uteganya gusohora iyindi ryari tuyitege ryari yindi muri no minsi mu minsi za ryari
ndi muri studio haje nakoze muri no minsi mugabo ashaka kusohora directement na
video iyo tuyitege iyo show me hari video uzosohora canke nuko nyene gusa
fashe bishobora kuza mu mugabo iyo ya kabiri ishaka kwisohora directement na video
nigeze kukubaza nti tubyitege ryari
sinovuga exacto bike ari ku buri studio bandi ko ndekura family beat tani honye nyigira zibaza nk'umuri just minutes wayarangiye hama umuntu acaca mu bya clip
twitse rero ko numwe ngo turavye mu bya clip ngira ngo muri 2 semaine ziri imbere ukwezi k'umunani kuzoba k'umunani kuzoba kwinjiye ubwo twitege mu kwezi nk'ukucenda kandi twizere ko namakaraho kazosura azoba yasuye gutangura kugira ngo dusubire tujyohegwe kandi ko numva umenga nimba nihenze mu kwezi itariki imwe y'ukwezi k'umunani na aeroporo y'uwanditse abayuguru ubwo ngira ngo abinjira n'abasohoka bazoba batanguye nabo nyine kwinjira bongera basohoka Olga ndagutwaye umwanya nibaza ko ntagutwaye umwanya munini tubabarire ariko reka tugushimire kuri kano karamwa twabwira ngo tuganire
ego shayani ntago nawe wabatakaye ariko
sinera atakaye hari ibikorwa bindi twari turimo ariko ubu twagarutse nizera ko ibintu bizosubira bikagenda neza
ok
reka rero tubifurize umunsi mwiza aho muherereye ariko ngira ngo nimba tutabagoye akaririmbo kamwe amasegonda nka 10 uhibongoza niko abarundi
babivuga nari kubikora no kuri nabikora cyane muga njyamanye n'umwana
pore cyane nuko rero reka tugushimire nizere ku kindi gihe nitwasura kandi kwagirwa nibaze ko tuzobarondera mu minsi iza kugira ngo dukore ikiganiro ciyaguye kinini tuvugane byinshi ariko ubu no munsi twashatse ko abantu bamenya basi gatoyi ibyo muri no minsi
sawa nta kibazo urafite contact zanje tuzovugana nta